Erokamano ahinya Peter Ologi kuom lipot mamit noero mawuok ei chota mayudore e gweng' Peter Masara konoero. Kata kamano bang' Peter Ologi ne manyo telo mar kaunti ewi wach noero, gikone to telo mar kaunti koro loso kendo jatend migao mochung' ne weche goeko mag thieth e kaunti ma Migori, migosi Julius Nyerere, koro ogo dhoge piny ka oluwo ni gisekawo okang' mar neno ni jopiny maiko ringre jo
Atemo nyiso jo Migori ni Lichota Cemetery ji osebedo ka ika ika, jomoko biro gotieno ka jokuoge to gikawo gikunyo bugni moko ma thech thech to gikawo bodies to gidrop kuonde go. Koro ka gigodiochieng' kata gotieno to ndiegi biro to ywa bodies go. Sani wang'iyo gi wenge te, wabiro timo ni kanyo chiel maber kata wabiro keto jowa. Wadhi temo manyalore mondo wane ni gino wachunge. Koro wakwayo jopiny ma Suna West ni nyaka ging'ino ndiegi go. Wanyalo mana ketogi mabor ka ok wang'iyo ni ok waiko ji aoyaye kaka gitimeno. To joma miyo pamit mondo oik jogi nyaka kuny bugo maber. Kaka wan jo health, wabiro chielo kanyo kata waketo gate achiel ma ng'at madonjo kanyo to wang'eyo. Sani nikech ok ochiele ng'ato nyalo donjo gi kona moro amora. Watemo nyiso jopiny ni gikonywa kech gini nyaka watime kanyakla achiel. Mana kaka wasegidhi gi jo land ma gidhi timonwa, gidhi pimonwa karwa no, mwang'iyo ni kama wachielo no en e cemetery mowal maler miike ji. To wang'iyo ni kwaiko to waike yo rachana ma kama noike ng'ato ok chak ike ng'ama chielo.